Nei te iwi ka tīmata te pō nui o te ao Waiata i Aotearoa, nei ara te Vodafone Music Awards a koe nei. E mohi ai tātou ki ngā whakamārama o tira mō ngā Māori e whakataetai ana i roto i ngā tohu a te pō nei kia whakawhiti atu tātou. Kia te o Kiwa McLean, tēnā rā koe te o Kiwa, hea ngā whakaritenga o te wā.
Skori kei konei a hau kei runga i tēnei o ngā whāriki, a rā te whāriki ka takahia e ngā ariki o te ao puoro. Me te aha kua au te tuatahi kia tū ki runga i tēnei o ngā whāriki. Hoi anō, he nui tonu ngā kai Waiata Māori kua tau tapatia. A rā ko te pēne a Alien Weaponry, ko Sons of Zion, ko Kings anō hoki e tahi kua maringa nui i tēnei pō. Hoi anō, ko te whetū tārake o Ngāpuhi me Tauranga Moana, a rā te Karehana Gardiner-Toi, tērā kua tautapatia ki ngā wāhanga e toru o te pō. Nō te rā nei i kōrero tahi ai māua, ko TEEKS.
Ko te Waiata tōna tino kai ngā kau.
Though the pain in my heart, you'll always be part of me.
Nā whai anō kua tautapatia ia ki ngā tohu puoro Vodafone.
Ko te ahua kimi haere i ngā huatanga kia tau ai ahau, anō, kia tau taku wairua i roto i tēnei o ngā mahi, engā hikaka ana katoa.
Kua tau tapatia a TEEKS mō tāna Waiata kua hau ki ngā taringa o te motu A Never Be Apart.
He Waiata mō rātou mā kua wehe atu, he Waiata aroha ki te hunga mate.
E toru rawa ngā wāhanga kua tautapatia ia, ko te taonga a te māngai pāho mo te kai Waiata Māori kātahi, te Waiata e pihi ake ana kārua, me te kai Waiata Soul R&B o te tau kā toru.
Kei ngā rangi katoa, ngā kare a roto, e no whakahihi ana ahau, e runga noa i te mōhio, e hara nāku noa iho tēnei i tutuki, nā tōku whānau, nāku hoa, oku kaiako me ki Meisirika mā, Tamo Waipara mā, Seth Hapu, Rob Ruha, rātou katoa, kua aki-aki i ahau, kua poipoia i ahau i roto i tēnei mahi.
Kua roa TEEKS e parāna i tōna no huarahi, a mohoa nei kua eke.
Kua haere ki tā wāhi, ki te hopu Waiata, ki te tū ki te Waiata, tūtaki ki ngā tangata, ahakoa kōwai, ngā pau, ngā toki i roto i te ao Waiata. Au a ahuatanga katoa, kua tino whakapakari i ahau anō, whakapakari i taku wawata kia whai tēnei mahi.
Ahakoa he waewae tapu ia ki tēnei a tāmira, hei tāna koinei tonu te tīmatatanga.
I te mutunga mai o te rā, ko te mea nui kia mahi tonu i tēnei mahi, tai rawa mai ki taku emotanga mō te aroha, mō te mahi, te take.
Te whakatinanatanga o te kōrero i tirearea teitei kahi katea, kataea.
Ka tīmata ngā mahi hei te haurua i te waru karaka te pō nei, ko te kai tito i ngā Waiata o ngā puoro o te kiriata o Moana arā, a opetai a whoai tērā kawā wāhi ngā mahi whakangahau o te pō. No reira, Scotty, waikahua, waikatohu, he pō nui, he pō roa, he pō kanikani, te hāre aki nei.